urwaruka ruhurikiye mu mashirahamwe atandukanye yo mu gihugu ayitaho ibidukikije na ndangakaranga aha twovuga nk'ishirahamwe nous concerne tous YCEA BSS Intatana YBSP bifatikanije n'abene gihugu bo mu ntara za Mwaro na Bururi mu gutera amashugwe n'ibiti mu ntumbero yo gushariza ibisagara no gukingira ibidukikije mu ntara ya Mwaro bateye amashugwe ku cibutso cyo kwikukira bitiriye cinquantenaire bongera batera ibiti by'imisuna ku nkengera z'uruzi kwa yokwe mu ntumbero yo gukinga inkukura nayo mu ntara ya Bururi bateye amashugwe ahegereye ikibanza kiratiro isoko nire jado nkuru nziza yaserukiye ugo rwaruka akaba ni nawe arongoye ishirahamwe nous concerne tous avuga ko ibyo babikoze mu ntumbero yo gushigikira nk'urwaruka wa mugambi wa leta Ewe Burundi urambaye no gushigikira wa mugambi w'umukuru w'igihugu umuntu wose uronka ico ufungura n'umufuko wose uronka ico ubika
ntumbero ya mbere akino gikorwa kugira dukingire udukikije ntumbero ya kabiri kugira dushigikire umugambi wa nyicuwe mukuru w'igihugu yashize imbere uko tutereza kura mboko mu mpuzu ama tugakora umuntu wawe usikara ufungura umufuko karonga ico ujamwo mu mfuko hama ibyo byose nibizoshoboka mu gihe utagiye kukivu utagiye kukazi hama hari umugambi ukomeye cyane leta y'u Burundi yashize imbere witwa Ewe Burundi urambaye natwe nk'urwaruka twace tufatanya n'urundi rwaruka kugira natwe duterere muri uwo mugambi Ewe Burundi urambaye hama ni kugira tuhimirize urwaruka ruhindura ingendo rukunda igihugu cyabibarutse hama rukunde no gukingira ibidukikije no munsi rero twaje nga kugira dushigikire uyo mugambi dushigikire leta y'u Burundi na kare murabizi yuko leta ari twebwe leta nibari ya leta n'umuntu wese witwa ko ari mu Burundi naco gituma rero twaje nga kugira tuvuge tutsireka tere natwe agacumu k'umwe mu iterambere ry'igihugu ufashe kandi ukanya kugira tutera kamu ugwaruka aho baba canke bagendera bagerageze kugira bahindure visage y'igihugu bahindure image y'igihugu
mwomenya ko ico gikorwa kizobandanya mu ntara zose z'igihugu kikaba cahereye mu gisagara ca Bujumbura kikazobandanya ngo gushika babonye ko u Burundi busa n'icatsi kibisi